Nado.
Lalela. Ngizwile ukuthiwa uMs Mzimane udecide ukulahlela ithawula shiye phansi kulama elections.
Into zifike ithi
get deserve ibonus.
Hayi ukhange sivumelane ngabhasela nje.
Zishintshileke izinto, sisi.
Okay, ngingaphinde ufuna into ningeke.
Kuzofanele kunginikezeke lento engiyifunayo.
Awumnike lento ayifunayo aphumela kwami. Sizwa.
Kulungile ungakhathazeki nizamoya.
Special delivery.
Hoho, Nkosi yam. Ekuhle.
Hayi ma.
I didn't mind having you know a moment to kill.
Namhlanje sizohlonipha izifiso zabashadikazi bethu. Ingabe ukhona phakathi kwethu la ongathanda ukuthi lo mcimbi uqhubeke uma engekho athula aze afe.